Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuzimi life. If ufuna nje ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona eMzansi, ungakhohlwa ke mbuyele ukuthi usubscribe le channel and uphinde phela uklikele yo bell for ama notification. So kwi-video namhlanje mbukeli ngizokhuluma indaba ethinta uWiseman Mncube esimazi kakhulu ngosibonelo kuzalo. So namhlanje mbukeli ngiphethe indaba engekho mnandi eyithinta yena ke uWiseman Mncube. Sekube nama-reports avezwe ama-source ama-telenovela akhona ke la eMzansi ukuthi uWiseman Mncube uresignile kuzalo. Baveza ukuthi ke uresign emva kokuthi ethole i-role enkulu kwenye ama-drama entsha ezodlala ke lapha kuMzansi Magic ngawo half past 7 Monday to Friday ezoreplace ke iGomora. Ngiyathemba ukuthi abantu bese beyibonile i-trailer drama ezoreplace iGomora izoqala nge-23 October next month kuwo ke lonyaka esikuwona unyaka 2023. Indaba ezibuhlungu lezimbukeli ukuthi ke uSbonelo uyashiya kuzalo emva kokuthi ihlale iminyaka lapha kuzalo and besimthatha as i-character enkulu lapha kuzalo. So nje ukuhamba kwakhe impela yakuzoba nesikhala. Idrama ke lenentshe ephethene uSbonelo iphetheke ama-character futhi amakhulu esiwazi yakhona la eMzansi. Ngibala yena uZola, ngibale uSidumo Mtshali, ngibale uLindani Inkosi, ngiphinde futhi ngibale uNelisa Mchunu noma sekuba uyena ke uWiseman Mncube. Usishile uSbonelo kuzalo indaba ezibuhlungu lezi ngempela ke ifulthanda uzalo andike impela ama character amakhulu lapha kuzalo kuwa sengathi impela ayahamba nangu noSipho naye washiya nangu futhi no Pastor Gwala naye washiya elimaningi ama character impela ashiya lapha kuzalo ama character amakhulu futhi ama character athethandwa abantu. Ngiyobuya ke nama updates ngiphinde futhi ngibuye nama teaser lapho khona uzalo lo bese livezile ukuthi uSbonelo uhamba kipi episode futhi ne date kanjalo. So zinjalo ke mbukeli indaba engiphathele zona namhlanje. Ngicela ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Ngizophinda futhi ngibuye nezinye indaba ezithrendayo khona la eMzansi. Danke, ngiyabonga.